Akasekho emhlabeni uma kade bona weqembu iNC nesishoshovu somzabalazo wenkululeko uBen Turok. I-Eskom iqale isigaba sesine sokucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga ithi asathole kanzima amaziko okuphehla ugesi. Lokhu kwenzeka nje abezimo eziphuthumayo bami ngomumo okuhlenga abantu njengoba kubikwa ukuthi sazoqhubeka imvula ezingxenyeni eziningi zezwe. IRussia seyimiswe eminyaka emine ekutheni ibe yingxenye yama-Olympics nemiqhudelwano yomhlaba. Lokhu kuqinisekiswe yinhlangano elisala nokusetshenziswa kwezikhuthazi kwezemidlalo, i-World Anti-Doping Agency, enomhlangano namhlanje.